Yo. Into yaloo nto lidumile lagqekeza laduduma lagqitha nabaninzi sibathandayo sashiyeka thina sikhala sigiqa sinyembezana kodwa ke sakhali kuba yathenya imbongi thina abantu baloo nto sethuka nganto kumele kube njalo apho kukhona ukuphila kukho khona ukufa yangale njikalanga sawubetha komofu sithi chuncembe sinanxamelanga ndawo kofudo sitsala eminye imibongo ibhalwe incwadi zalo undim noko kudala nsikha funda incwadi zamagqala aphuma izandla apha esixhoseni kungoko ndisithi nam ke akhe ndizikhele izisikele encatheni kuba xa ndingasikele kekho yakundisikela futhi ke isizukulwana nesizukulwana sinamaqhawe aso sinosoko sibambelele kumagqala namagqagala akudala azinzela amagama kodwa ke sibanesicaphula phaa naphaa ezinyathini khona ukuze sibonise uba asinilibelanga sidibanise noko sinako sawufunda ke nakubeni ngekho nto intsha apho abo benze i-research bayifunde bayityekeza bayoyazi uba kuthiwa your research problem your research topic has been researched before therefore you need to consult other scholars so even if you read to the bible incwadi yentshumayeli izawutshithi yonke into engamampunge kambe khonto intsha phantsi kwelanga sawufunda ke imibongo yam zayitshuza randomly tshuzeleni kwiphepha 25 mashumi amabini anesihlanu ihamba ngolu hlobo incwina zembongolo umbongo uhamba kanje ithi incwina zembongolo kwelo khaya lebhongo lisisigculelo aba bangandifuyanga bayandilangazelela bengandinqweneli ukundibuka nokundanga koko bendinqwenelela ukundiqhesha nokundikhoboza ndithi ndisahleli endle ndithi ndisatya ndibhuqa indiza nezinye izilwanyana suke kuthi gqi kufutshane iingqeqe zamakhwenke sele ziphethe intswazi zokundixhaphaza kaloku mihla yonke andiswaza indiphalisa inyuka ikhweza indlela kufuneka ndiphalile khona ukuze ndanelise umkhweli wam ndithe ngokudikwa ndafathula ndahamba ndayizimela loo lali inelo khaya ndaduka ndayokungqungqa kumathafa wezinye ilali ethembeni lokuzuza ukuphumla nokuzuza nokuzikhotha amanxeba suke nalapho ndaxhatshazwa kanobomi amakhwenkwe enza imidyarho engekho semthethweni apho kuloo mathafa nakwezo ntsimi zaselufudukweni esam isizwe sohlala sikhotyozwa ukulunga kohlanga lwam kungameva kuso asinako ukuphumla njengezinye izilwanyana zekhaya amahashi aqhayisa ngobuhle ngexa imeyile izihlangula ngokugoloza side sife simile thina ngenxa yokukhotyozwa ahamba kanjalo kumbonga sixhosa sitolikhwa elowo nalowo yezitolukhela mna ndiyibekile indaba kukuwe ubuthini ubona njani wena apho uhleli khona kuba sikwi-environment ngo-environment esikuzo so si-interpreta ilizwe ngale ndlela silibona ngalo ngaloo ndlela ndithi ke mathonga amnandi lale kakuhle ungaqumbe ude uqalekise lala noko ebekuxatyene ukuphuma kwelanga makuthi ke kulalayo kusonjululwe umelwane ujongane nako ngoko ke ndiyabulela.